abafundi abayishumi nantathu nothisha abangamashumi esihlanu nesikhombisa asebetheleke ngegciwane esifundazweni. Isikole sakwisifundo omgungu Ndlovu sona sibeke abayisiyagololunye abathelekile kulesikole okusibeke eqhulwini. Yize kunjalo uhulumeni wesifundazwe uthi isimo basiqaphile.
Yingakho department ye education ne department ye health bengenelela ngokusheshsha uma kunama cases. Isikole simiswe ukufunda mhlawumbe insukwana kuklinwe kuscreenwe nokutesta bonke abantu okungenzeka ukuthi bathelelekile.
Usikalala ukuthi sifundazwe sikulungele ukungena ku-advanced level 3 wemigomo evumela ukusebenza kwezindawo zokudlela, amahotela namasaluni.
Kuzobaluleka ukuthi abantu bakithi baqhubeke nokugwema ukuthi kutheleleke kakhulu.
Usikalala uthi imuva ukuvunyelwa ukudayiswa kotshwala kwande isibalo sabantu abadinga imibhede ebibekelwe abanegciwane le-corona ebhedlela. Bungani Gema, indaba ze-SABC eThekwini.